ingabire vitwa ninware vitwa ingabire vitwa ninware vitwa ingabire vitwa ninware vitwa ingabire vitwa ninware watu bere inware ingabire twirebera nkabogeza umupira watu bere inware ingabire twirebera nkabogeza umupira ngaho babwira utubwire maze u Rwanda rubona ubugira amahoro
icyo mvuze ni uko kuba nanyuze hano nagarutse uyu munsi mu gihugu nyuma y'imyaka 16 ari amahano yarabaye muri iki gihugu tuzi neza ko habaye itsembabwoko bakabitsembatsemba ntabwo rero nari kugaruka nyuma y'imyaka 16 mu gihugu cyabayemo ibikorwa nk'ibyo mu gihe ntari mpari ngo ndyame nsinzire ntabanje kunyura aho ibyo bintu byabereye ngo mbanze ntarebye kasuri indabyo nazanye ni urwibutso abarwanashyaka ba FDA inkingi ndetse n'ubuyobozi bwayo bwa politiki bwampaye bumbwira guti uhanyure ubwire abanyarwanda ko icyo twifuza ariko dufatanya gukorera hamwe tugakora ku buryo amahano nk'ayo y'amaraso atazongera kuba nimwe twifuza ko amahano nk'ayo yongera kuba mu gihugu nimwe no mu mpamvu yatumye FDA inkingi dufata icyemezo cyo kugaruka mu gihugu mu mahoro tutagombye gukoresha intwaro nk'uko benshi batekereza ko umuti w'ibibazo ari ugufata intwaro ngo ntabwo twemera ko kumena amaraso ariko kurangiza ibibazo by'umuntu amenya amaraso aranamuhama ntabwo rero FDA icyo twifuza ni uko abanyarwanda dufatanya hamwe mu bitekerezo binyuranye dufite ariko tugakora ku buryo amahano yaguriye igihugu cyacu atazongera kubaho biragaragara ko inzira y'ubwiyunge ikiri ndende iracyari ndende kandi koko urebye abantu bishwe muri iki gihugu ntabwo ari ikintu cyahita kirangira ako kanya nanone niyo urebye usanga nta ngamba ya politiki ihari ifatika yo gufasha abanyarwanda kugera ku bwiyunge kuko nk'ubu hano turareba kuri uru rwibutso ruragarukira mu by'ukuri ku bantu bahitanywe n'itsembatsemba ryo ku itsembabwoko ry'abatutsi haracyari uruhare rundi rw'itsembatsemba ryakorewe abahutu kuko nabo barababaye abantu babo bishwe nabo baravuga bati mbese ibyacu byo bizagerwaho kugira ngo rero tuzagere ku nzira y'ubwiyunge ni uko ako kababaro ka buri wese tukumva ni ngombwa ko abatutsi biciwe abahutu babishe babyumva kandi bemera ko bagomba kubihanirwa ni ngombwa ko abantu baba barishe abahutu nabo bumva ko nabo bagomba kubihanirwa kandi ni ngombwa ko abanyarwanda mu moko yacu tuvamo anyuranye bumva ko tugomba gufatanyiriza hamwe mu bumwe mu bwubahane tukubaka igihugu cyacu mu mahoro iki tuzanye rero ni ukugira ngo dushake uburyo dufatanyiriza hamwe gutangira iyo nzira y'ubwiyunge dufatanyiriza hamwe gushaka uburyo akarengane gacika mu gihugu cyacu dufatanyiriza hamwe gushaka uburyo abanyarwanda twese tubaho mu bwisanzure mu gihugu cyacu murakoze
ndabona migambi yawe ari nk'iya Nelson Mandela cyangwa se